Kei konei mātou ki te marae o aro whenua ki te muka, mō te aha hoki, mō te kura reo o Kāi Tahu. Ka tū tēnei hui I a tau, he hui tēnei mō ngā whānau e kōrero Māori ana I te kāinga, kia hara mai, kia hui tahi, kia ngā hautahi I te reo Māori, kia pā ororo ngā pakitara o tēnei whare ki te reo Māori mō te wiki kotahi. This is Kura Reo Kāi Tahu. We're at Aro Whenua Marae in Tumuka. And this is an event that we have annually for Kāi Tahu families who speak te reo in the home to get together and come and have fun in te reo Māori whilst learning a bit more about Kāi Tahu dialect, tikanga and kawa.